ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kuba namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ni mbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho ino mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye aho rwibanda cyane cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazi na muntu abari kuvugwa mu butungane abari kuvugwa mu cibano abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwa mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza idonido tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba arabana n'abanyarwanda bari mu gihugu cy'u Burundi aho bagiye guhura n'ingorane zikomeye cyane kubera ko Perezida Evariste Ndayishimiye n'abafatikanije kurongora igihugu cy'u Burundi batanze itegeko ryo gukora rusansuma y'abanyamahanga bari mu Burundi ariko ikibandwaho n'abanyarwanda bari mu gihugu cy'u Burundi aho Perezida Evariste Ndayishita abagambanyi kandi akavuga ko baje ku mvo za politiki akaba ariyo mpamvu amakuru adushikira adahumuriza yerekana ko umwanya n'umwanya ibara rishobora kugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi ku banyarwanda baba mu Burundi nk'uko byagenze mu mwaka wa 2015 aho hageragezwa guhirikwa ubutegetsi bw'umuhisi Pierre inkuru nziza abanyarwanda bari mu cyo gihugu bagahura n'ingorane zikomeye cyane bikaba byarangiye kuba bibi cyane nyuma yaho leta y'u Burundi yagirije igihugu cy'u Rwanda ko arico gishyigikira red tabara kandi leta y'u Burundi ikavuga ko abanyarwanda bari ku butaka bw'u Burundi bose bagomba guhambirizwa bagasubizwa iwabo kuva icyo gihe kugeza uyu munsi abanyarwanda bari ku butaka bw'u Burundi bari ko barahura n'ingorane zikomeye cyane ni byinshi duhejeje kuronka tugira ngo tubashikirize birabana nibyo biriko biravugwa ndetse n'amakuru ahari ko bashobora kugirwa nabi byose nyine turabiyashikiriza muri ano makuru kwabateguriye turanababwira impinduka zikomeye zakozwe na Perezida Evariste Ndayishimiye aho benshi biteze ko zigiye kugira icyo zihindura mu bimaze iminsi bivugwa aho benshi bemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye afise abahanuzi babicane ariko abandi bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye atavuguruzwa ahubwo akora icyo ashaka akariyo mpamvu amaze iminsi avuga amajambo amaramaza abategetsi nka bose ngaha mu gihugu cy'u Burundi kugeza naho abajenerali bahambaye cyane bo ku rwego rwo hejuru batagitinya kuvugira mu ruhame ko Perezida Evariste Ndayishimiye atarebereye kurongora igihugu cy'u Burundi ni byinshi rwabateguriye aho tuza kubereka izo mpinduka Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze ndetse n'icyo zigamije n'icyo abarundi batari bake bazifuzaho byose nyine mukamugiye kubikurikira mu idonido ry'amakuru wece ubusabwa nta kindi niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV usabwa gupyonda kuri subscribe canke subscribe kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo usansuma rw'abanyarwanda mu Burundi rugamije iki ubwa mbere rwari rwateganijwe kumara iminsi 3 kuva kwa 26 gushika kwa 28 ntwarane none leta y'u Burundi yongereje iminsi 2 kugira abanyamahanga n'impunzi baba muri icyo gihugu biyandikishe muri urwo rusansuma rugenewe bonyine bagenewe bonyine ku munsi wari kuba wa nyuma niho hasa nuko haje abantu benshi mu gisagara cha Bujumbura biyandikisha ku biro by'amazone ahandi mu gihugu bakiyandikisha ku mirwa mikuru y'intara no mu makambi impunzi ziba zirimo ariko aho mu gisagara cha Bujumbura ari naho bishoboka ko haba abanyamahanga benshi kurusha ahandi mu Burundi bamwe ntibashima ingene igikorwa gitunganijwe bavuga ko bajuragizwa abandi ngo bakamara umwanya munini batarasansumwa batarabarurwa mu Kinyarwanda canke bagacishwa abandi imbere ku mirongo aho benshi bemeza nyine ko hariko harabamwo ibintu bibabaje kandi biteye ubwoba ariko bamwe n'abandi bakemeza ko iyo sansuma ifise icyo igamije kandi ko igiye kugira ingaruka zikomeye cyane ku Banyarwanda bari mu gihugu cy'u Burundi ariko aho mu gisagara cha Bujumbura naho bishoboka ko haba abanyamahanga benshi iperereza ndetse na bamwe mu nzego z'umutekano bariko barabazwa nuko atabanyarwanda bariko baraza kwisansumisha ibyerekana neza ko nabo bamaze kumenya ibyo bariko barategurirwa n'ubutegetsi bwa CNDD Hari umunyagihugu yavuze ibyo ariko aranahura nabyo akandi akagaragaza ko ibiriko biraba biteye ubwoba bifise n'icyo binyegeje. Njewe igihe nashika nari mfise nomero ya 22, ubu naho mfise nomero y'ijana na 17. Niko umugore aturuka mu gihugu cya Polonye yidoze aho yari yazindutse kwiyandikisha ku biro bya zone Rohero, ariko akagaragaza ko afise n'amakenga akomeye cyane. Yabandanije ati ibintu biguma bihindagurika, nahavuye nicara ndategereza. Twebwe twari twiyandikishije duciye ku buhinga bwa none kumva igituma bahindukira bakadusaba gushika ngaha twese, kandi twariyandikishije ni ukuvuga ko ibi bintu bifise icyo bigamije. Uwo mugore yavuze ko abona ko ashobora kwamara amasaha ashika 5, kandi avuga ko harimo ikibazo gikomeye cyane. Ubushiranganji bw'umutekano bwahavuye bubona ko ibitigiri by'abaza kwisansumisha bikiri binini. Ucishije mu itangazo ryashyikirijwe n'umuvugizi wabwo Pierre Nkurukiye bwacu bufata ingingo yo kongereza iminsi ibiri. Igikorwa kizoca kirangira ku munsi wa 6. Nta bitigiri by'abanyamahanga baba mu Burundi byari biherutse kumenyeshwa. Ariko impunzi zo mu mwaka uheze ishami rya onirijejwe ico gisata HCR ryagereranya ko impunzi n'abarondera ubuhungiro bari mu Burundi barenga 185 na cane cane abanyekongo. Abanyamahanga nabo bamenyerewe mu Burundi kandi bahari kuva kera, benshi baturuka muri Aziya, Abahinde, Abapakistani no mu bihugu by'Abarabu nka Oman na Yemen, abandi muri Afrika y'uburengero bakunze kwita Abasenegali bamuka mu bihugu nka Senegal, Mali na Guinea, hamwe rero n'abanyaburaya nabo nyine barimwo ababaye mu Burundi kuva kera nk'Abafaransa, Ababiligi ndetse n'Abadage. Hakuyongera ko abaserukira ibihugu byabo canke bakorera amashirahamwe mpuzamakungu atandukanye mu gihugu c'u Burundi. Ubushiranganji bw'umutekano ntibwigeze buvuga igituma bwatunganije rusansuma rwabo banyamahanga bonyine baba mu Burundi. Rushobora kuba ari urwa mbere nibura mu myaka itari mikeya iheze, ariko hari abibaza ko ubwo barufitaniye isano n'imvo z'umutekano. Muri nzero uyu mwaka Leta y'u Burundi yafashe ingingo yo kugara imbibi bihana n'u Rwanda, yagereza gushyigikira abagwanyi b'umuhari rero itabara. Ibyo Leta y'u Rwanda ihakana yivuye inyuma. Uwo muhari uremanga ibitero bimaze kugwamwo abantu nko mu Gatumba na Gihanga. Igihe umushiranganje w'umutekano mu Burundi Martino Niteretse atangaza ko imbere imbibi z'u Rwanda zugawe, yavuze ko nabo iwabo ntabo dukeneye, n'abari bari ngaha ku gataka twabirukanye nabo nyine nibatahe. Icyo bintu byaje bifise ingufu zikomeye cyane, bikaba byaragize ingaruka zikomeye cyane ku Banyarwanda bari mu gihugu cy'u Burundi, kandi n'ubu akaba ariko barahura n'ingaruka zikomeye cyane. Ariko amakuru adushikira akavuga ko ibintu bigiye kuba bibi cyane nyuma yaho bamara gukora rusansuma bakamenya abanyamahanga cyane cyane abo mu Rwanda, kuko iyo rusansuma nta kindi igamije uretse kwikuraho cyangwa se kugirira nabi abanyarwanda bose bari ku butaka bw'u Burundi. Ibarura ryakorewe abanyamahanga n'impunzi mu gihugu cy'u Burundi ngo riteye amakenga abanyarwanda baba muri ico gihugu. Ibarura ryakozwe kuva tariki ya 26 rirangira kuri 28 z'ukwezi kwa 3 uyu mwaka, ariko bakabongereyeho iminsi ibiri. Ibara ryakozwe nyuma y'uko byari byasabwe n'ubutegetsi bw'u Burundi binyuze muri Ministeri y'Ubutekano iyobowe na Martin Niteretse. Ni mu gihe Niteretse yari atanze itangazo avuga ko impunzi z'abanyamahanga basabwa kubarurwa ku mpamvu z'umutekano w'igihugu cyabo. Nk'uko Ijwi rya Amerika dukesha amakuru yabitangaje, avuga ko abitabiriye iyo baruwa abitabiriye rusansuma abanyekongo nabo n'abanyarwanda ko bari bake cyane, ahubwo ko abenshi barakongomani abanyarwanda bakaba batinye kujyayo kora ko bafise ubwoba bw'ibigiye kubakorerwa. Avuga kandi ko ku mabiro menshi yakoreweho ibarura ko hari ahatigeze hagaragara abanyarwanda, wabonaga gusa abanyekongo gusa. Bamwe mu bitabiriye iryo barura bahaye ubuhamya Ijwi rya Amerika bavuga ko bakeka ko iryo barura rishobora kuba Leta yari yagamije kumenya umubare w'abanyarwanda batuye muri iki gihugu cy'u Burundi kugira ngo babakorere umugambi mubi bamaze igihe babategurira. Iyi nkuru ikomeza ivuga ko hari ibaruwa ryarijya ibarura ryakozwe mu ibanga rikorerwa ku Banyarwanda, ariko Leta y'u Burundi ntiyizeye byavuye bityo bategura irivuye iringiri ririko riraba. Iby'u Burundi n'u Rwanda byajemwo umwuka mubi ahagana mu mpera z'umwaka ushize, ni nyuma y'uko umutwe w'inyeshyamba wari dutabara wari wigambye ibitero mu bice byo mu Gatumba ahahana imbibi n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo byatumye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Ndayishimiye ashinja u Rwanda gushyigikira umutwe, ibyo u Rwanda rwateye urwatsi. Nyuma y'iminsi Martin Teretse w'u Burundi ubwo yari mu ruzinduko mu ntara ya Kayanza ahagana mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka, yahise atangaza ko imbibi zihuza u Rwanda n'u Burundi zifunzwe. Anavuga ko u Burundi budashaka Abanyarwanda mu gihugu cyabo, akaba ariyo mpamvu bariko barabirukana. Hagati aho Leta y'u Rwanda yo yahise ihumuriza Abarundi baba mu gihugu cy'u Rwanda ibinyuze mu muvugizi w'icyo gihugu wungirije ari mukuru arinda, abasaba gutekana ko mu Rwanda ataca ibibazo bazigera bagira yo, ariko mu Burundi ibintu bikaba bitoroshe na gatoya kubera ibiriko birategurwa n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho bafata umunyarwanda wese aho ari hose ku butaka bw'u Burundi nk'umwanzi rutura bafise, kandi bakavuga ko byanze bikunze bagomba guhambirizwa bagasubizwa iwabo, kuko Leta y'u Burundi irabona ko umunyarwanda wese uri ku butaka bw'u Burundi ari umwanzi ukomeye cyane. Kwari kwababwiye ko Perezida Evariste Ndayishimiye agenye umuyobozi mushasha wungirije umuvugizi wiwe, ariko benshi bakaba biteze ko yabagiye kugira ibyo ahindura mu bijanye n'ibyo umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye amaze iminsi avuga. Perezida Ndayishimiye yaraye agenye Sebastiano Ntahongendera ngo amubere icegera cy'umuvugizi muri Ntare House. Sebastiano Ntahongendera asanzwe ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe CDB urongowe na Aniseti Niyonkuru. Sebastiano yoba agiye gushobora ibyananiye Rosine Gatoni ibyo gutunganya ijambo ry'umukuru w'igihugu akanamwumvisha kurivuga muri kino gihe abatari bake bidogera amajambo ya Evariste Ndayishimiye. Reka tubihe akanya, ariko benshi bakemeza ko bizagorana cyane kuko Perezida Evariste Ndayishimiye ni umuntu wiyemera kandi ukunda kuvuga ibyo ashatse, ibisigaye bimaramaza abategetsi batari bake cyane cyane abakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, aho basigaye banavuga ko abamaramaza ku rugero rutari ruto, bakavuga ko bihenze cyane kugira ngo bamugene mu kibanza cyo kuba umukuru w'igihugu, aho benshi bavuga ko bakoze ikosa rikomeye cyane, akaba ari nayo mpamvu bariko barategura kumwikuraho kubera ukuntu amaze iminsi abamaramaza. Benshi bakanavuga ko ibingibi bimaze kwambika ibara umugambwe uri ku butegetsi, bakanavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye abandanije amabanga yo kurongora igihugu cy'u Burundi, ibyakononekara ari byinshi kurusha ibyakira. Sebastiano Ntahongendera asanzwe ari muhinga mu gucuranga inanga, aho yihaye akazina ka muco mandaranga. Munanga yiwe yise imyaka 200 Ntahongendera ariyamiriza abigira abasenzi bakabandanya kwiba no kwica. Twizere ko niyagera muri Ntare House iyi mpanuro azoyiha abavuga ko bashize Imana imbere, ariko bakarangwa no kunyuruza Abarundi, kubagandagura, kubangaza, kubacamwo imirwi ngo bamwe ni abenegihugu abandi ngo ni abansi b'igihugu, kwigisha urwango, gusahura amatungo y'igihugu no gutera ubwoba Abarundi. Ntahongendera yibutsa abakora ayo mabi ko batazoshikana imyaka 200 bakiri bazima, kandi akavuga ko byose bazabazwa inyuma y'ubu buzima. Akaba ariyo mpamvu Abarundi batari bake bamusaba ko nagera muri Ntare House azababera umuvugizi, amazi akabafasha ku buryo yumvisha Leta ya CNDD ko ibyo iriko irakorera bene Burundi ari amakosa akomeye cyane.